Zvichapera neigo. Chaminuka wawo. Wakomana mopera.
Zvichapera, 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 zvichapera sei.
Wakomana topera, wakomana topera.